ukubahlukana kwabantu madodzi uve vangane babesahlukana abantu nobobathathile bamebaleni babhencane atho omnye unjenjenje ndadibana unakubhulukhweni ndiyabhencana makusahlukana mapostoli emamye eme athi ndondinasolo nobonye abanlambana behlukana madoda ndinjongakhelehlweni ndibona usizi kum ngoba ndiyazi uba niyakothikoloshe bezindlu zenu ndizawufika lindiwe omnye kuzawuba nzima mamutyakalo kuzawuba nzima nokubekisa ulukhesi endlini uzawusaluqhini ugama ngezithuko omnye nomntu endule ngoba nongumntu khosobarathwa siyahlukana 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 akho into ambasemaqhinebeni apha ekuthi uma kusehlukwana ndicinge yona ndingahlela phantsi andithethi ngaphethe nomqhinebe banintsi bayamasa kwayehlala pha esibaneni wayethi xa kule xesha bekulalisiwe umbona uba ubethi sando ukude 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 awungena pha ofisini athi tata ndithandazise ndithi yintoni athi ngxaki nje mandigoduka nje kukho abantu abandilindile xa ngweli dyam bandivela kwisitatyo sam bazawuthi qhuzuqhuza intsimi bazawuqhuzuqhuza intsimi ngoba yahleka le client yitho leyo yahleka kukho mini embi oke wayibonisa umamqhinebe wathi tata kuzo zonke iintsuku ndawufika endlini am kukho ituwe emnyango ndivele enkonzweni kunjawu nje ndayibona ibi intsha intsha yamadoda kukho abanye abakwazi ukwenyelisa abanye kukho abanye abantu abakwazi utuwa yothi uba utuwile kungahlali mntu kulo mzi athi mna ndizawuhamba ndiyoyibeka mna emnyango apha ndiyawuhlala umzi wakhe awuvela khagane nayo uzawunamuzela ubuso ba kumaqhulo obeka ituwa amapostoli njengoba kukho amaqhulo abamamanje okuhleba ichitheka imizi yabantu kumaqhulo wenza athi ubone ngathi tamama ndithudaka tata ndiyakhawulezisa nje mna kunabanye nangoko abanye bandithele nqa bayintwana mna ndifike ndidlwayizele uthi ndineqhala ngoba ndiyagoduka ndiyendlini ndiyayazi yam ingxaki kuthula kube sebandini ndiyayazi yam ingxaki ngxaki yam ndazi ingxaki yam apostoli nam ndiyayazi yam ingxaki kuthula kube sebandini ndiyabamama nindikhumbulela ulungelo bhatata na awujikilanga zange ndikhumbula amadoda andenzanga nto mntu andingenanga kwefestile mzinamntu andibanga nto yamntu kuthulobe sebandeni ndiphelisa abantu ababulonga abanye abantu zange ndikhumbula kwawulunga nakwizenyaniso ndindinqandele andibanga nto yamntu maposo khosobaratuwa kodwa esibhasini ndiyakuchuqezwa siteksini ndiyakufikana ndingathi mna ndisoloko ndifuna ubila apha enkonzweni ndirhalele ubila mna enkonzweni mapastoli ize ndiyiqonge uba ndisenkonzweni mandibile mandibile ukuyibonele nto umntu eze kwakhe eqhunkqile aphume enkonzweni esaqhunkqile yandibhitele nto abanye abantu benza njani ma benza njani abanye abantu mamambanjwa ubona uba ngoku kubethwa isandla yena unesipili esingaka unesipili esipili esinaka mani uthi kulo usecangu wakhe nakodwa uthi uncedo ongandigila ndigilo elo mdlwayizweni engawuwenzayo mnandigumi banono mnandiyazi mna indlela okhonza abethe isandla aqabele isandla athi rhuthi isipili sakhe mani sipili sakhe ukhangela umkhunkqo wakho uba Pilani Major, 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 Pilani Major,